hari video yazungurutse ku mbuga hwaniro ejo yerekana umwigisha ari karabwira abavyeyi intambamizi zidasanzwe zihanze ishure barereko ababwira ku ishuri ryabo ritagira amazi ritagira utuzu twa sugumwe kwiga itigiri cy'abana ari umurengera ko we wasanzwe yigisha abana barenga ijana n'ibindi bamwe bati ibi bintu birateye agahinda naho abandi batangaye sijya mbere ingorane nk'izo zigaragaye mu gisata c'indero mu Burundi haba mu mashuri y'intango n'ayisumbuye hari utwigoro utunaturiya turiko turakogwa izo ntambamyi zihanze igisata c'indero muri ayo mashuri tuvuze nizo tugaruka ko mu nkuru nyamukuru y'uno munsi kaze ni Davi nizere ko meze neza radio isanganiro yarashoboye gushika ahafatiwe iyo sanamu ni ku mashuri ya ekofo gasenye ya mbere na ekofo gasenye ya kabiri muri komine mutimbuzi intara ya Bujumbura mu byo bagenzi bacu bo mu isanganiro bashoboye kumenya kuri ayo mashuri nuko isuri rya gasenye ya mbere ubwanyu ifite abanyeshuri ibihumbi bibiri ariko atantebe rigira abanyeshuri ngo bicara hasi ngo harakazu ka sugumwe kamwe gusa ibombo rimwe rihari naryo ntamazi rigira n'ibindi bibazo mu nami herutse kuba kuri iryo shure ku imano heruka ku igenekerezo rya 2029 nyakanga abavyeyi basabwe guterera ibihumbi bitanu ku mwana aho ni kugira iryo shure rishobore guhangana n'ivyo bibazo isanganiro ivuga ko yaba umuyobozi w'iryo shure canke umuyobozi w'indero mu ikomine bose bamenyesheje ko ari umuyobozi w'indero mu ntara ashobora kugira ica bivuzeko ingorane zihanze igisata c'indero mu Burundi ni nyinshi uhereye kuri inzu zirangwa kuri ayo mashuri yo mu gasenyi reka tugaruke kuri zitanu mu buryo buvunaguye iya mbere ni igitigiri c'abana c'umurengera mu mashuri umwigisha wo mu gasenyi yavuze ko yigisha abana barenga ijana icegeranyo c'ubushikiranganji bujejwe indero co mu 2021 kimenyesha ko muri rusangi mu Burundi abana ijana na babiri basangira ikirasi kimwe mu mwaka wa mbere mu myaka ikurikira usanga basangira ikirasi kimwe bangana 80 ubwa kabiri igitigiri cinshi c'abanyeshure kijana n'ubukene bw'abigisha n'abahari ugasanga bamwe ntibafise ubumenyi buhagije ubwa gatatu hari ubukene bw'intebe n'ibikoresho by'ishure ubuyobozi bw'indero mu ntara zitandukanye ntibusiba kuvuga ubukene bw'intebe ku mashure canke ibitabo akarorero ni mu ntara ya Kayanza bamenyeshije ko uyu mwaka watanguye bakeneye intebe zirenga ibihumbi 2022 ku kijyanye n'ibitabo hari icegeranyo cy'umugambi PASEC uraba indero mu bihugu bikoresha igifaransa camenyesheje ko mu Burundi hafi bice bitanu ku ijana by'abanyeshuri aribo bafise ibitabo byabo bwite aho ntituvuze ayafise ibibanza byo gusomeramo bibliotheque hari kandi n'ubukene bw'amazi n'utuzu twa sugumwe bitera isuku rike n'ingaruka ku banyeshuri ibaze namwe nk'aba bana twumva mu gasenyi uko bangana bakaba batagira ubwiherero bukwiye kandi ntibabe bafise n'amazi ubwa gatanu reka tuvuge ibijyanye no gukurikirana indero y'abanyeshuri kubera ubwo bwinshi bwabo hamwe n'izindi mpamvu nk'ubukene mu miryango ntibyoroha kubakurikirana aha niho hava na bimwe byo guheba amashuri no gutwara inda zitifujwe ingorane ni nyinshi mbega aho bahari ko hakogwa iki bamwe n'abandi babibona gute mu 2022 harabaye inama rukokoma ku gisata c'indero ingorane zose zihanze igisata c'indero zaragaruswe ko n'ivyiyumviro bitandukanye byaratanzwe muri iyo nama urunani rw'amasendika y'abigisha kosesona rwasabye ko hokongerezwa ibirasi by'amashure n'ibikoresho bikwiye ku bwo ishure rimwe ryojamo abanyeshure bari hagati ya 35 na 45 imbere y'abakenguza amateka ku wa 2024 nyakanga 2024 umushikiranganji w'indero François Habyarimana yamenyesheje ko ugusubira inyuma kw'igisata c'indero bifise umuzi mu njyane zabaye mu Burundi kubwiwe ngo hakwiye gushigwaho umugwi w'abahinga ujeje kwiga ibijyanye n'aho akanovera k'indero kageze unatanga intumbero y'ivyokogwa mweho mubibona gute dutandukire inkuru ngufi ngufi umushikiranganji w'amagara y'abantu Lidwin Baradahana yamenyesheje uno munsi itariki 2 gitugutu ko naho tugiramiwe kubera duhana urubibi n'u Rwanda chakiza cha Marburg kitaribonekeza mu Burundi. Ngo rero tucirinde mu kudakorana ko haba no mukuramukanya, gukaraba amazi meza n'isabune no kwitura abaganga ubonye ibimenyetso. Ivyo navyo ni kuyogwa, kumene ku mutwe, kuva amaraso mu binyigishi no mu bihimba vyirondoka, kubabara umugongo n'ibindi. Aha mu karere k'ibiyaga binini naho muhari M23 ngo urinjiza amadolari $300,000 ku kwezi avuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aho ni mu gace ka Rubaya kari mu buraruko bw'intara ya Kivu yo mu buraruko. Byashikirijwe kuri uyu wa mbere 30 Nyakanga na Bintu Keita, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabivuze imbere y'umugwi ujejwe amahoro n'umutekano wa ONU, acayisaba kubihagarika na cane cane biciye mu bihano vy'amahanga. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri itariki ya mbere gitugutu 2024, igihugu ca Iran cyarateye ibitero vya misile hafi amajana abiri muri Israel. Nahata birebire vyononekaye, Israel imenyesha ko igiye kwihora bimwe bikomeye. Muri Iran nabo bati Israel kihora tuzosambura inyubakwa zose zikomakomeye muri Israel. Icyo gihugu cha Israel kandi kibandanya congereza ibitero ku mugwi Hezbollah muri Liban, aho kuva kuwa 23 Nyakanga gushika ejo hahise itariki imwe gitugutu hari hamaze gupfa abantu bangana igihumbi, abandi barakomereka, abandi barahunga kubera iyo ntambara. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.